Brr. Ni ajeni jo. Manze, nasikia mmeanza kuambia sijui OG Rada. Nasikia tena OG amelaunch ile keja yake bana. Ile keja yake big bana. Na Wakenya tena wamekuja tena na zao zao bana. Chatu ingi tena tujue ni Rada ni gani bana. Tunasikia tena ati mnakuja mnaambia aje OG. So mnajua OG bana alikuwa anajenga keja. Keja ingine big manzejo. Yo keja ilikuwa ina kamol. Ilikuwa ina kamol buda. Cheki. So hapa kuna Nairobi gossip wamepost Calligraph Jones chilling at his multi-million mansion. So cha kwanza tuchambue hii mansion bana. Unacheki hii mansion kwanza. Kuna kiroom hapa. Kuna hiki space kingine kibigi. Alafu unacheki yote. Yote. Mikwanza niko kwa bedsita. So unacheki hapa. Hapa ndo tunaita sitting room. Unacheki yote. Kai bedsita niko saa hii. Seme ineza ingia. Tuyeke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ka 16. Kamara 16 bana. Hii bedsita angu. Unacheki kai hii apartment na ishi. Ni kama saa ndio hiyo ki sitting room kiake. So unacheki, amete, ndo hizi makocha ameseti hapa, nini ndo ile kitchen uko bakmanyu, ndo ametulia tunana amepiga, anapenda magold gold, anapenda magold gold. So unajua tuna wa Kenya pia wakushindwa. So kuna uja maflana itwa Snoopy Kenya, anasema dude couldn't even invest in an electric cord for the fridge. So uyu sijua nasemaje. Juu hapa oh kuna hiyo ya fulani. Kuna hiyo ya fulani ina run to hivi. Mimi sioni shida nayo kama Calligraph anaipenda bana. Sasa naipenda bana. Ama aje. alafu na chekiliaje. Ati Rihanna will perform the next Super Bowl here. Lakini unacheki, cheki tena uya mempigia tena ma edits, tena inakani kama ni mall. Walai, cheki tena hapa mesunda nini, hapa kuna Safaricom, labda hapa kuna kioptika, unandigi low. Cheki mouse umbwa. So cheki, hapa kakusundia tena chicken in bana. Walai, osiki tena inaingiana tena fiti. Walai. Coach ni 1 kilometer. cheki kiti mzee. Cheki coach. Na unacheki ipicha ikuwa yote. Ipicha hapa ikuwa yote. Kumanisha kuna room flani ingine iku hapa inside. Kuna room flani. So hii coach ni kama imeenda hivi. Inaenda ka grao. Unandigi low. Unandigi down low. tena ni radafucha tena why. Ati hapa token ya 150 bob inaenda masama ngapi. Ebu comment hapo chini. Hapa 150 tena umeblink tena ni kama imepotea. Is this a soldier's desk in the house? Usijia nasema nini. Kuwatch TV kwa keja kama hii lazima ikue ma 72 inch kupanda manzejo. Awezi nunua keja kaa hii alafu unieke ati 45. Wezi nunua keja kaa hii. Wezi jenga keja kaa hii alafu unisetie 45 kwa ukuta. Hiyo ni kitu tena moja idai. Hii moja idai. Unandigi lo. So, umingina nakuja nasema aje. Those who have never seen Tottenham Hotspur's changing room will tell you this is Calligraph Jones mansion. So huyu anajaribu kusema ati ini changing room ya tote. Yeye dai, yeye na bo. feels colder than must goes hard to. Lakini bana, eh, hii keja tena, unajua, kuna design ukijenganga keja kai bana, unafaa kuwa na watu waika, kaki inde, unandigi low, unandigi down low, unacheki. Ukijenga keja kai bana, hii keja ni bigi, unafaa kuwa na watu waika, ashara, unandigi low, unandigi down low. So, that's a huge host, lakini kudos to him, sindio? Pesa yako, furaha yako. Diamond bado anaishi nyumba ya kupanga Mbezi, Dar es Salaam. Enyo unajua ini achievement bana. Yeah, I think he's the only artist in East Africa to build a mansion. Ama ni Africa, I don't know, but I think in East Africa, the only musician artist, man, mwenye amejenga keja mansion. So current kujenga. So bros winning ima hii nayo iko na baridi eh. Enyewe hii inahitaji tena ma AC. So unacheki enyewe ikeje ko BA. Ikeja iko BA. Lakini naona kai keja imetoa inspiration plani. Unacheki zile ma mansion za Lagos eh, hizi ndo ma mansion za Lagos hivi ndo wanapenda ku overdo. So unacheki kai keja ingekuwa yangu bana, ningeipiga ikuwe black and white. Unacheki ikeja ingekuwa black and white, singetumia shouting colors. Najua keja si yangu. Mimi nawaambia kinye ninge do. Tunacheki keja bana. Kwanza hiyo coach ningeipiga ki gray. Unandigi down low. Wewe nikure na ngua. Na kuambia keja mimi yenyewe ningeipimp. Enye hizi colors na shout bana, cheki ma ceiling. Lakini bana doni yake, pesa yako, furaha yako bana. Pesa yako, furaha yako bana. Kula pesa yako mziza.